Holy Spirit, ralam kala mo kirkinya be free, le kay pila la may nalo na ka batlalo gore le kokai.
Ke di ya tsia mo pila to o ke ba pila le ne ke me mogolo re tswa go tsola na ke tswa go tsola mo sonna mo west.
Le ka re thalosetsa yalo gore mo tirelong ya gompieno mama go iragetseng.
Ke rata go leboga modimo ka se se diragetseng gompieko. Ka gore ke tsile ke sa tsamaye ke ne ke sa kgone go dira sepe la e le go thatswa la e le go apaya ne ke nna fela ko lapeng ke sa 'ire sepe.
Re busetse pele ga maragonyana mama gore tlhalosetse gore ke eng se se bakileng gone gore o seka wa kgona go tsamaya.
Ne ka bona kotsi ka di-3 tsa July last year 2017 re a tirong. So re ne ra tsaya gore ke seo se senyenyane ga nna ga gola ke ya dipateleng go sena thuso epe ke e bonang ke ya di-check-up go ita go tengaka ga iyo go ithela gompieko ke tago goroga ka kwana.
O ka re tlhalosetsa mme gone gore mama se ka lebaka le one mathata ne o palelwa ke go dira eng.
Ne ke palelwa le a le go thatsotsa bana le a le go ithapisa go ne go etsa go nna thata ke sa kgone go ithapisa ke sa kgone go dira sepe le gone go apaya tota ke ne ke sa kgone go inama ke sa kgone go tsamaya ne ke tlhoka thuso nako e ntsi ga ke batla go tswa ka gore ne ke wa thata tota.
Re go bone jaanong ma mo tirong ya gompieno o rapelelwa ke mothanka a Modimo a o ka re bolela gore ga nna ntse go rapelela ne go ikutiwa yang le go iragala eng.
Ke utlwile go simolotse maoto a me a simololaa gagamala.
Re tlhalosetse yaanong mama gore morago ga a sena nna a go rapelela yalo o itemogetse diphetogo digeng yaanong.
Ke lemogile gore go tlhoka go nna le tumelo e ntsi mo Modimong go kgona go itogela mo thaelong o feleletse o lwala o nna dilo tsotlhe o sa itse gore o ka tsaya itsela.
A re utlwile go bapileng le ene. Ra go amogela mama ipolele maina a go ka botalo o re boleng o bapileng le ene gore le sikana yang le gore o tswa ko kae.
Nna ke Nore ya Nyobi ke ngwana wa ga nnake nna ke kogae ke tswa ko Senete.
O ka re tlhalosetsa yalo gore ka lebaka la mathata a gagwe le le lelapa le le masika yalo go ne go le amile ka tsela e ntseng jang mathata na a raletse go tlhoka go tsamaya ka lebaka la one kotsi ya koloi.
Go thaya Modimo go ne go le thata ne re sa thore sa itse gore re ka tsaya tsela efe ka gore re kile ra leka ditsela tsote gore paletse a nna a ebile a nna go nna wese mo go ene a tlhoka thuso nako le nako a sa kgone go ya toileteng a le nose a wahela yaanong tota ne re sa thore itse gore re ka dira eng.
Ka itemogelo ya go ka se se diragetseng mo tirelong ya gompieno a tlile a tsamaya ka dithobane a boa a kgona go itsamaisa fela sa dirise thobane o ka rotloetsa batho o reng ba ba lebileng.
Motho wa Modimo se ke se lemogileng ke lemoga gore o itse re bogolo ba Modimo bo mogolo tota Modimo o mogolo tota ne ke sa dumele gompieno gore ngwana a nkabe ke emele ene gatase ga meana ne ka gore e ne go le thata bogolo ba Modimo ke rotloetsa batho gore ba tshepe mo Modimong Modimo o mogolo.
Ra go lebogisa mama a re utlwe mafoko a bogelo jaanong go tswa mo go ene. O tlhalositse ya le ga nne o palelwa ke go tsamaya sente ga o ta kwana a o ka re supegetsha yaanong o demonstrate gore o kgona go dira jaanong. Hallelujah, hallelujah to the glory of the Lord, hallelujah. She came here not being able to walk, but as we can see, she can walk. She came walking on crutches, but as we can see, she is not even walking on crutches. All in the name of Jesus. Glory be to God. Hallelujah. 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 All this is done through the name of Jesus. He said in his word that greater things we will do